isokisi likambejana. Isokisi elingcwele ngoba linezambane. Hayi lelo lidlayo umuculo uThamiya. Ngisho lele lilunguze esithendeni. Lithi nalo present mistress. Liyahlupa leli sokisi. Alikhuzeki. Noma ezamile ukulishutheka esicathulweni. Unyathela kanye nje lilunguze nalo by fire by frost. Awu, isono sikambejana. Into dabukisayo ukuthi leli sokisi ngeke lisikwe libe yi-secret socks. Futhi ngeke lisongwe kube yi-boning sock. Ngoba kusazoba yisokisi elikadada wobumbijana umancane. Akumnandi neze ukuba indlalifa yamagqabanga ezolo. Okungcono batholele iy'mpahla ezintsha kwaJet. Amanani aphansi unyaka jikelele. Fundela ikusasa noJet.